Molweni, igama lam ndingu akhona Mqathule. Sisaqhubekeka nokwenza i-multiplication uphindaphindo ke. Ndiyathemba uba usenalo ke ufifi lokuba yintoni uphindaphindo. Kule ividiyo ke ndifuna ukuthi senze imizekelo yokuphindaphinda ukuthi uzokwazi ukuthi ukhumbule kakuhle ukuthi yintoni uphindaphindo. Apha ke siza kwenza itafile yophindaphindo, i-multiplication table ngesiNgesi ke. Yabona ke into eza kunceda ke ukuthi xa ufunda nge-multiplication table okanye itafile yophindaphindo ukuthi andifuni ukuthi unqaye kodwa unqaye yena ndlela ekhawulezileyo eza kunceda ukuthi ufunde kakuhle uphindaphindo. Masiqhubekeke siyenze ukuthi yintoni ke i-multiplication table. Loo nto ke impendulo ilula kuba luluhlu lwamanani aphindaphinda nayo. Asiqale sithi mhlawumbi umzekelo uba ndithi u-2 umphindaphinde ngo-1 yintoni. Loo nto ke ilingana no ngu-2. Ukhumbule ke into iphindaphinda ngo-1 isheka iseyiloo nto. Ngoba ayikho enye into oyiphindaphinda ngayo. Okanye ungaphinda uyibhale ngokuthi ngu-1 umdibaniso nomnye u-1 ulingana no-2. U-2 times 1 ke ngu-2 okanye u-1 umdibaniso no-1 ngu-2. Kanti yena u-2 times 0 ngubani? U-2 umphindaphinde ngo-0. Besiyenzileyo kwividiyo yethu esedlulile ukuthi kwanto iphindaphinda ngo-0 iba ngu-0 ngoba u-0 uthetha ukuthi akho nto. Sibuze u-2 umphindaphinde ngo-2 ngubani yena? Iyafana ke nokuthi sidibanise u-2 komnye u-2. Sithi u-2 dibanisa 2. Loo nto ke iyafana nokuthi uthi 2 umdibanise no-2. U-2 times 2 iyafana no-2 umdibanise nomnye u-2. Loo nto ke yenza u-4. Sizibuze u-2 umphindaphinde ngo-3 kubani. Loo nto ke iyalingana nokuthi uthi 2 udibanisa 2 umdibanise nonye u-2. Loo nto ke ilingana no-6. Iyaphinde iyafana ke nokuthi u-3 umdibanise nomnye u-3. And ke ngoku nayiphi indlela owenze ngayo u-2 times 3 okanye uthi 2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2 okanye uthi 3 dibanisa 3 ilingana no-6. Sidlule ke ngoku sibuze yena u-2 umphindaphinde ngo-4 ulingana no-2 dibanisa 2 dibanisa 2 dibanisa 2 o-2 abayi-4 ke. Andinoba sowuqaphele na uba ukuthi iyalingana u-2 times 3 sesinayo uze ke ngokudibanisa omnye u-2 ngaphezulu. Sidibanisa o-2 ke ngoku uba uza uqaphelisisa ukuthi njengoba siye sibala sidibanisa o-2 ngu-6 ke ngoku lobe simfumene ku-2 umphindaphinde ngo-3. Xa sowumdibanisa ke ngoku no-2 ufumana bani ke ngoku? Xa uthe 6 dibanisa 2 ufumane bani? U-8. Ndiyathemba ukuba soyibonile ke le ndlela yenzeka ngayo ukuthi u-2 times 1 uthi 2 times 2 kwenzeka ntoni, zinyuka ngabani. Uba uqaphile ke u-2 uyotsho ku-4 unyuka ngo-2, u-4 uya ku-6 unyuka ngomnye u-6, u-6 yena 2 uya kubani? Uya ku-8 ngo-2. Sidluleke ngoku sithi u-2 umphindaphinde ngo-5. Ngu-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 okanye ungathi u-5 umdibanise no-5. Loo nto ke ngoku ilingana nantoni? Xa usowuzidibanisa ke sithi u-8 umdibanise no-2 loo nto ilingana no-10. Sizigqiba ke zonke eziziphindaphinda ngo-2. u-2 ke ngoku umphindaphinde ngo-6, izawuba ngu-2 umdibanise nabanye u-2 abayi-6. Ithi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iphinde loo nto ilingane no-6 umdibanise nomnye u-6. Itsho ke ngoku loo nto ilingane no-12. Uyabona usaqaphela uba sidibanise u-2 ku-10 lo besimfumene phezulu. Siphinde sadibanisa omnye u-2 ke ngoku satsho safumana u-12. Sidlule. Sithi u-2 umdibanise no-7 ulingana no. Sithi 2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 umdibanise no-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udibanise o-2 aba-7. Iyafana ke loo nto nokuthi u-7 umdibanise nomnye u-7. Itsho loo nto isinike ngoku u-14. Yabona siyaphinda sidibanisa u-2 ke ngoku sithi u-12 umdibanise no-2 sitsho sifumane u-14. Siqhubeke ke ngoku sihambe sidlule siye ku-2 times 8, 2 umphindaphinde ngu-8. Singaqhubeka siphinde senze kwalaa nto besiyenzile sidibaniso o-2 babe yi-8. Okanye sithi hayi masidibanise u-14 umdibaniso no-2 sitsho ke ngoku sibe no-16. Okanye ndingathi u-8 umdibanise no-8 ulingana ke no-16. Uba usoqaphele kuba senza indlela ezohlukeneyo ezokuchaza esisam zethu. Sesizawufika ke siqhubeke. Singaqhubekeka ngoba kukho nani elide libe likhulu elingakwazi ukuphindaphindeka. Kodwa kule ividiyo ndizawuma ku-12. Masiqhubekeke ke. Sithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-9. Siza kudibanisa ke ngoku. Yabona uqaphele sidibanise u-9 umdibanise nomnye u-9 ngu-18. Okanye sithi u-16 umdibanise no-2 ngu-18. Sidlule siye ku-2 umphindaphinde ngo-10. Uze uqaphele ukuba kwenzeka ntoni apha ku-10. Sawuthi u-2 umphindaphinde ngo-10 sifumane u-20. Kuno-0 ke into edibanisa ngo-10 ishiyeka ino-0 ekugqibeleni. Into enika umdla ke ngale iyafana nokuthi uvele wathi u-2 wabeka u-0 ekugqibeleni. Nayiphi na into ke or iphindaphinda ngo-10 uye ufake u-0 ekugqibeleni ibe ngu-20 ngosutsho sifumane u-20. Sesizawugqibela sidlule. Sithi u-2 umphindaphinde ngo-11 izawuba ke ngaphezulu kuno-10 umphindaphinde ngo-2 sitsho sifumane ke ngoku u-22. Uze uqaphele ke uba nale inika umdla yafana no-10 sidibanise o-1 1 sabadibanisa ngabanye safumana u-2. Size ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-12. U-2 times 12 ungakhulu ke ngo-2 umkhulu ke ngo-2 sitsho sifumane u-24. Okanye iyafana nokuthi u-12 umdibanise nomnye u-12 sifumane ke ngoku u-24. Ndiyathemba ukuthi uyibonile izinto ezifanayo ezenzekayo apha kule vidiyo. Ngoku ngoku sesibonile masijonge ngokuba singayigqibezela oluphindaphinda. Into endifuna ukuyenza ke apha kukuba ndibhale onke la manani. Ndiyathemba ukuthi ndizawuba nendabana ke i-space. Sithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mandithini ndiphele ku-9? Ha, mandiqhubekeke. Ndizoba nale space manje ithi iphele ku-9. Ndifuna ke ukuthi uzuzenzele uqhubekeke uyome ke ngoku ku-12 ngamanani wokuqala ke esawaphindaphinda. Sawaphindaphinda ke sithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La manani kaphezulu ngala sawaphindaphinda ngawo. Into esawuyenza ke kuqala sithi u-1 umphindaphinde ngo-1 isekwa ngu-1 sifumane u-1 sithi u-1 umphindaphinde ngo-2 u-1 umphindaphinde ngo-3 u-1 umphindaphinde nangayiphi na into ibalelo 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 u-1 umphindaphinde nangaliphi nani isekwalelo nani. Siqhubeke ngosidlule siye ku-2 manditshintshe umbala yenze goblo. Sithi u-2 umphindaphinde ngo-1 ngu-2 iyafana ke no-1 umphindaphinde ngo-1 okanye u-1 umphindaphinde ngo-2. Sithi u-2 umphindaphinde ngo-2 ngu-4 u-2 umphindaphinde ngo-3 ngu-6 u-2 umphindaphinde ngo-4 ngu-8 udibaniso o-2 ke bese siyenzele lena sithi u-2 umphindaphinde ngo-4 ngu-8 okanye uthi 4 umphindaphinde ngo-2 sithi u-2 umphindaphinde ngo-5 ngu-10 2 umphindaphinde ngo-6 ngu-12 udibaniso o-2 ke sithi ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-7 ngu-14 u-2 umphindaphinde ngo-8 ngu-16 u-2 umphindaphinde ngo-9 ngu-18 siqhubekeke sidlule siye ku-3 sithi okay mandiyenze ngumbalo yelo sithi u-3 umphindaphinde ngo-1 ngu-3 nayiphi na into iphindaphinda ngo-1 iyahlala ingelolo hlobo sithi u-3 umphindaphinde ngo-2 iyafana nokuthi u-3 umphindaphinde ngo-2 sithi u-3 umphindaphinde ngo-2 ngu-6 sithi u-3 umdibanise no-3 iba ngu-6 okanye uthi 2 umdibanise no-2 umdibanise no-2 ibe ngu-6 yabona ke ngoku apha njengoba siye siqhubekeka sibala sawuye simane sinyuka ngo-3 sithi u-3 umphindaphinde ngo-3 ngu-9 sithi u-3 umphindaphinde ngo-4 izawuba ngu-12 yabona ndidibanisa o-3 sithi u-12 umdibanise no-3 ngu-15 ibe ngu-18 15 umdibanise no-3 u-18 umdibanise no-3 ngu-21 u-21 umdibanise no-3 ngu-24 u-24 umdibanise no-3 ngu-27 u-3 umphindaphinde ngo-9 ngu-27 u-3 umphindaphinde ngo-8 ngu-24 u-3 umphindaphinde ngo-7 ngu-21 okay ndizawukhawuleza ke ngoku funeka uzenzele ndifuna ukuthi uzenzele apha ekhaya ungayinkqayi kodwa iba kunzima ungayinkqaya kodwa ubalulekile ukuthi into uzazile ngentloko sithi u-4 umphindaphinde ngo-1 ngu-4 sawunyuka ke ngoku apha ngo-4 sithi u-4 umdibanise no-4 ngu-8 u-8 umdibanise no-4 ngu-12 u-12 umdibanise no-4 ngu-16 u-16 umdibanise no-4 ngu-20 u-20 umdibanise no-4 ngu-24 u-4 umphindaphinde ngo-6 ngu-24 sithi u-4 umphindaphinde ngo-7 ngu-28 umdibanise u-28 no-4 ngu-32 sithi umphindaphinde ngo-9 ibe ngu-36 sidlule ke ngoku sithi u-5 umphindaphinde ngo-1 ngu-5 siphinde siqhubeke sithi u-5 umphindaphinde ngo-2 ngu-10 izawunyuka ke le ngo-5 u-5 umphindaphinde ngo-3 ngu-15 u-5 umphindaphinde ngo-3 ngu-15 sinyuka ngo-5 ke ngokuba uyafuna ungadibanisa u-15 no-5 utsho ufumane u-20 azawunyuka ngo-5 u-5 umdibanise no-15 ngu-20 sibe no-25 30 35 u-40 u-9 umphindaphinde ngo-5 u-45 sithi u-6 ke ngoku umphindaphinde ngo-1 ngu-6 uphindaphinde ngo-2 ngu-12 udibanise u-6 ibe ngu-18 udibanise u-6 ibe ngu-24 udibanise u-6 ibe ngu-30 udibanise u-6 36 udibanise u-6 u-42 udibanise u-6 ngu-48 umdibanise omnye u-6 ibe ngu-54 u-6 umphindaphinde ngo-9 u-6 umphindaphinde ngo-8 ngu-48 sidlulise ku-7 u-7 umphindaphinde ngo-1 ngu-7 umphindaphinde ngo-2 ngu-14 umphindaphinde ngo-3 ngu-21 umphindaphinde ngo-4 ngu-28 umphindaphinde ke u-7 ngo-5 u-28 umdibanise no-7 sifumane u-35 u-7 umphindaphinde ngo-6 ngu-42 u-7 umphindaphinde ngo-7 ngu-49 u-7 umphindaphinde ngo-8 okanye sithi 7 umdibanise no-49 ibe ngu-56 sithi ke ngoku u-7 umphindaphinde ngo-9 awusifumene u-56 ku-7 umphindaphinde ngo-8 sithi u-7 umphindaphinde ngo-9 sizawufumana ke ngoku udibanise omnye u-7 ku-56 sitsho sifumane u-63 sidlule ke ngoku siye ku-8 sithi u-8 umphindaphinde ngo-1 ngu-8 8 umphindaphinde ngo-2 ngu-16 udibanise nomnye u-8 ibe ngu-24 8 umphindaphinde ngo-3 ngu-24 sithi ke ngoku bayafana u-3 nomphindaphinde ngo-8 bawuqaphele ukuthi u-3 umphindaphinde ngo-8 ngu-24 kanti u-8 umphindaphinde ngo-3 ngu-24 sithi u-8 umphindaphinde ngo-4 ngu-32 u-8 ibe ngu-40 sibe no-48 udibanise ngomnye u-8 sithi u-7 umphindaphinde ngo-8 okanye u-8 umphindaphinde ngo-56 sithi u-8 umphindaphinde ngo-8 ngu-64 8 umphindaphinde ngo-9 ngu-72 sikwinana lethu ke ngoku lokugqibela u-9 phele imibala ke ngoku sisebenzise ublue wakho sithi u-9 umphindaphinde ngo-1 ngu-9 u-9 umphindaphinde ngo-2 ngu-18 u-9 umphindaphinde ngo-3 u-9 umphindaphinde ngo-3 iyafana no-3 umphindaphinde ngo-9 ngu-27 udibanise u-9 ku-27 ufumane u-36 u-36 umphindaphinde no-9 ngu-45 ukhumbule ke njengoba uye uqhubekeka ngokudibanisa u-9 liyanyuka inani lakho linyuka ngo-9 linyuka ngo-9 njalo njalo sidlule ke ngoku sithi u-9 umphindaphinde ngo-6 ukhumbule ukuthi sinyuka ngo-9 ke njalo njalo uba uyafuna ungathi u-45 umdibanise ngo-9 njalo njalo masiqhubekeke ke sithi u-9 umphindaphinde ngo-6 ngu-54 iyafana nokuthi u-6 umphindaphinde ngo-9 sithi u-9 umphindaphinde ngo-7 ngu-63 u-9 umphindaphinde ngo-8 ngu-72 u-9 umphindaphinde ngo-9 ngu-81. nantso ke itafile yethu yophindaphinda. Bendinoqhubekeka ke kodwa singaqhubekeka ke ngoku kwividiyo yethu elandelayo. Ndifuna ukuthi ke ngoku ugcine le tafile yethu yezibalo, iza kunceda xa sowuphindaphinda usenza izibalo zophindaphinda. Enkosi.